imyiteguro igeze kure abakinyi bamaze mayinga bako aritegura hama n'abakinyi bava mu bindi bihugu baza kudufasha kuyitegurira amahiganwa bariko barashika batatu ba mbere bashitse ejo hama n'umukoach azuza gufasha Elvis Hakizimana nabo nyina akaba yarashitse aba babiri basigaye nabo barashika ejo na hijya ejo hama amahiganwa azotangurira itariki 16 twebwe kwa mbere twadufashe rugendo kugira dushobore kumenyera muri Tanzania dushobore kugira imimenyerezo zo kuri tenisi tuzokinira muri muba mutari musanzwe muzi harimo muba mwari musanzwe muzi harimo batatu twakinishije muri saison iheze harimo Boasi basanzwe baza ariwe yabaye yinjira amanota menshi abana MVP akaba ari umukinnyi yigenje neza kurusha abandi hariho na Dumbia w'umusenegali na wenyine ama hakaba ariho na Sibanyoni ariwe yabaye defenseur wa mbere abo nibo bakinnyi mu basanzwe bumenyere ngaha bashoboye twagarukanye hariho rero babiri twatoye kugira bashobore gufasha nabo nyene twashimye harimo umunyamerika yitwa Crawford Chris Crawford ama akaba ariho n'umutariyano mbwase amaraso y'aba Nigeria yitwa Peter Urisemeka muri abo rero muri amahigano twemereye abakinnyi batanu b'abanyamahanga nabo batanu tuzokwifashisha dugushya ko n'abandi bakinnyi indwi b'abarundi musanzwe muzi bakinira Urunani bakinnyi indwi twadusanga dufise ni twatoye batanu dusanganye umukinnyi muri ekipe yacu n'abandi babiri ari Musumizi avuye muri Remesha hamwe na Romisi Bujeje avuye muri Dinamo
ihangiro rya zino nkino ku Urunani nijya
ihangiro ni kuba ba mbere nkuko twabigize mu mwaka wa 2022 kimanza cha menisho tugiye kurondera kandi nico tuzotahana mu myiteguro cyane ndugira aba coach n'abandi basanzwe bari mu mugwi turaraba ama yindi migwi tuzohura ahanini tuzohura ni ekipe yo muri Tanzania ekipe shasha yitwa Tanda ariyo twaye ekipe yo muri Tanzania hariyo na ekipe yo muri iyo niyo muri Kenya hariyo na ekipe yo muri Tanzania yitwa JKT niyo yatwaye amahiganwa mu mwaka uheze hariho na ekipe izova muri Komo nibuka neza izina na Desir Sheikhen nizo muri uno mwanya bamaze gukonfirma azora amakipe atanu muri ayo ntabwo ndavuga ngo amakipe azosozwa yoroshe mugabo ko tura n'abakoce dufatanije bariko bararaba biga imigwi itandukanye ico tuzi coco nuko ni imigwi itandukanye tumenyeranye ni imigwi twakinanye mu myaka iheze ni imigwi twiyizera yuko tuzoyifatamo neza
ku mwanya mubona mwarose gutegura aho tubiyere none ko ari muto paho y'ibyo mugiye kongerayo eske umenyereza kubona aje donga insemene avant la competition mbona yuko ari ama ashima mwamwe kumenya nta kinyi ari abo kumwe nibo babitwara mu kibuga amasikem doje mbona eske byose azo byaplika muri ubu
umwanya byo ntiwabaye muremure birafise avantage na inconvenient avantage hanini nuko abakinyi bavuye mu mahiganwa no kuvuga ko bakiri bagifise amaraso ashushe y'amahiganwa ahandi andi ma ekipe bo bahejeje imbere umba bakinyi bamaze gusubira muhira hama intamba mimbonamwe nuko ntitwarumise umwanya wo gukinisha babakinyi bo bakoremo babiri bashasha n'umwarbitre n'umucoach mugabo abo nabo basanze ari professionnel ibiganiro byatangiye kuva kera twarabahaye barashaka kuvugana na Gafisi na coach Elvis Hakizimana arabahereza ama icuno kwita plan de jeu basanzwe babizi ibiganiro baguma baganira nibaza yuko naho imisi ari mikeyi tuzoshika iyo twamaze guheza kwitegura kuko nacyo gituma tuzogenda imbere imisi ibiri imbere ni kugira bashobore kumenyeranira hariya cyane cyane bamenyerere n'aho bazogirira iyo mahiganwa.